Ngoba ngitu sula nyio, wapinde walanyo, wapinde walanyo. Webo lonto le. It means babu mseleku wenza ngako. Webo lonto le. Ngizokuzela ukuthi usherele. As much as sina singekho esithenjini nanani sisibukela kude abanye bethu bas understand wafu abanye bethu abas understand at all. But there's one thing that you must know. We respect it and we respect the choice of women who choose to be esithenjini. Phakama mamkhulu.
Ungena thi abe sabe lendlele ni ngiyabingelela uMC ngiyabingelela ifamily yakashelembe ngiyabingelela umyeni wami uMusa Mseleku ngiyabingelela kona wonke ama guest kwelihle igama la Jesu Christi, amen. Ngiyayinikezwa imic, ngiyayizwa itopic, kodwa before ngifike kuyona, ngicela ukudlula kwengiphathiswe kona mina ngaphakathi enhlizweni yami. Kunevesi eliku Isaiah 66 verse 9. Yangibusisa kakhulu futhi ngiphila ngalo futhi ngiyalikholelwa kulona. Lithi, I will not cause pain without allowing something new to be born, says the Lord. I think namhlanje ukuhlangana kwethu is the proof of that verse. Namhlanje sihlangene sibi baby shower ka makhosi Shelembe esambona umnakwethu. UNkulunkulu wavumela bonke ubuhlungu ukuthi abuze kuyena. Abuzange buze ngoba nakho esefika umyeni wakhe esethi uzothatha omunye unkosikazi. Bathi ubuhlungu bavela kuyena kudala. And uNkulunkulu wakwazi konke ubuhlungu owabuletha empilweni yakhe. Ukuthi ngelinye ilanga kubona lobo buhlungu uyothola izinto ezinhle. Lezi zinto lezi ezinhle zizomenza ukuthi aqala adlule ebuhlungwini before azithole. Meaning ukuthi MaMthelema ngabe asikho namhlanje la kwi baby shower yakho ukuba awukuzwanga lobo obuhlungu lowo obalethwa uJehova kuwena purposely. Kunobuhlungu kunezinto ezenzeka kuthina singayi understand, but uNkulunkulu ngazo lezo zinto lezo usuke ezilethe ngoba naye efuna ukuzibonakalisa icebo lapho. So ukuba umyeni wakhe akashonga ukuthi abhalele la abhalela khona aze athole obaba yakhe ngaba sikho namhlanje. I don't think ukuthi iphutha emehlweni kaNkulunkulu ukuthi namhlanje silana. Macele kubona bonke ubuhlungu owadlula kuko noma ngabe bunjani. Sadly enough osisincumisa useyishilo kancane i-background. So manje sengiyaku-understand ukuthi lo buhlungu akubona banamhlanje sesikubona la kade baqala lo buhlungu. Kude labuvela khona. But I promise you ukuthi sekudlulile. UNkulunkulu seyivulile okuhle ngako. Kubona bonke lobo buhlungu khona izinto ezinhle ezizovela kukona. Coming back to Nantoni Ntombam. Okay. I think the topic of another day into yesthembu nan. Okay. from my experience, before ngibizwe ngomamkhulu, akhona amagama afika before ngibizwe ngomamkhulu. Ngaba umfazi oyisahluleki, ngaba unkosikazi ongakwazi ngaba unkosikazi oshiwa yindoda, unkosikazi onendoda ethanda abantu besifazane. Ngaba unkosikazi, maningi amagama engadlula kuwona. Kodwa kona wonke lawo magama again uNkulunkulu washintsha wonke lawo magama wazongibiza ngomamkhulu namhlanje. Ngithi mina Mashelemba, whatever position uNkulunkulu akunika yona une purpose ngayo. Akhathalekile ukuthi wena uthini, izwe lithini, omethembayo uyayazi indlela. Omethembayo okunikeze lo position leyo unawe ungamuvi kuye because uyoshintsha izwe ngawe and akhombisa ubukhulu bakhe ngawe. Amadoda nawo ashiwo ngezona zonke izinto ekushiwo ngazo office ange angiphikisi. Kodwa mina there's one thing I know ukuthi eyami indoda noma ngabe iyashela kuphi nakuphi nakuphi ukuthi inonkosikazi iyakwazi lokho ukuthi iyamthanda futhi ukuthi yona iyamthanda futhi inkosikazi iyakwazi lokho. Sengaba kubona ke munu ukuthi uma ikushelile ubona engathi unkosikazi wakhe akayilutho yini ku. But mina one thing I know for sure, uma indoda ishadile nonkosikazi wathi uNkulunkulu uzomnikeza a suitable somebody. Mina uba Mseleku, I don't think wahlangana nentombazane nje leyo Shoprite, but I know exactly ukuthi uNkulunkulu wengeke angihlanganise nobaba uMseleku and yes futhi uyangilahlekisa. So owami umshado ngiyawazi, owami umshado unesekelo. Nami futhi as a wife, I know my rules, I know my duties like ubaba uMseleku. Maybe imistake eyenziwa abanye obaba bathi umuntu mangabe eseshadile nomuntu akhohle ukuthi wayemthatheleni, akhohle ukuthi ubemthandile lo muntu just because usenomunye unkosikazi. Uyanizwa manje? Uma kuwukuthi umthatha lona ngoba nakho samfuna uMacele, vele umkhiphe uMamcele, ungamhlanganisi nomunye umuntu ngoba vele awusamfuni. Lo muntu lo ozayo akazokwenza lokho nina nobabili enivumelane ngako. UMacele akahlangene nalokho. UMacele unendoda yakhe ewumusa Mseleku futhi umile lapho. Futhi umusa Mseleku unonkosikazi kwakhe uMacele amthandayo kumile lapho. Lokho okunye nokunye singaba abantu sebengakufaka bakhiphe baxove bathini bathini okwabo. Kodwa amadoda uma ngabe shadile akame eqinisweni ababathande amakhosikazi abo. Uma ubona ukuthi umuntu uyakuhlula noma usamthandi kahle, ngcono umyeke uhambe uthatha omunye, ungamlamanisi wenze into ongayazi. Futhi nawe mama, uma ethi uzothatha omunye unkosikazi, mubuze izathu ezenza ukuthi akathathe omunye unkosikazi. Ungavumi ngoba nakho wabona omamkhulu bekhona esithenjini. Omamkhulu bakhona bayazi, bayazi ukuthi yini eyenza ukuthi mababe khona. Akukuningi. Lo baba lona uma ngabe ehlulwa ukukuthanda wewa uyiwedwa nje, uzokwazi kanjani ukunithanda senibabili? Uzokwazi kanjani ukunithanda senibathathu? Ngoba uthando phela funa eqale libonakale kulo okhona. Uma usayibona nawe ukuthi usahlulwa ukuthandana yimi ngingedwa, how much more masekulanda omunye, then funa nihlukanise lapho ukuthi hayi mntaka ma, ngcono uvele umthathi uvele umyeke kaMacele ngoba phela wena uhlula yimi ngingedwa, how much more mase khona omunye umuntu. Bantu besifazane, we are very strong and we are so favored ukuthi uNkulunkulu uyasithanda kakhulu futhi akafuni ngathi futhi akasidili. Uma umuntu wesifazane siyawenza ama mistake noma inganhloboni endleleni, kodwa uma siwenzile sukuma phela vuka uzithathe utshela ukuthi wena uyintombazane, wena uzokwenza lokho okuhle. Makhosi, I know ukuthi uzozikhulisa kahle izingane zakho. I know ukuthi Manje I chapter yako already unkulunkulu seyishintshile. Izinto owawungeke uzithole ungakuzwanga ubuhlungu manje usuzozithola. Sebechazelile basazosha ukuthi ziningi izinto osazozithola. Uma ngabe sebekunikeza lezo zinto, don't look back. Zithathe uzisebenzise ngenye indlela. Ubuhlungu bakudala khohlwa yibo manje sebudlulile. Beka phambili. Uma uqeda ukuteta, uhlale phansi urelax uthi what next? Uvuke uzithathe. Yabona lobuhle lokho esikubona uyikona namhlanje akusho lutho kunobuhle bezinto osazothola, kunobuhle osazobuthola ulekelelwa isupport from ebantwini besifazane. Bani besifazane lento eniyenzile inhle kakhulu. Kakhulu idlule ezinye izinto. Nihlale nibambane njalo ukuthi into eyenzeke komunye umuntu kungabi inhlekisa. Ningathatheli nikhulume ngayo njani. Kodwa nisukumile nabona ukuthi impilo yakhe nizoyishintsha. Unkulunkulu unisebenzisile and unisebenzise kahle. Niqhubeke njalo nimsebenzele uJehova. Amen.
Inamandla nizwileni. Yazi nami phela ade sengithatha amanothi ukhona undelo ekhaya.